Nasemaje? Madem, naongea na madem si machali. Madem, yani watoto hodari. Somebody say Nasemaje? Vile ni watasema ile siku kwa Bandede na Empire Sound Family walitaka reggae ndani ya switch. Ilikuwa ni Sunday gani? Just like that. Ukiwa na answer, nilete mwenyewe.